chiwo. Kapok otieko twak makama, nikech wadong gi matin e dakika 20 mar mondo mi watiek twak makama. Wane wach mano motende kod mbolea, mabandia, kanya kasani duol mochung' ne ng'anyo rang'iny mag mwandu, bende gisani owacho ni mbolea moheo gunde 5,000 mosebedo kike e pachoka ok en mbolea mowinjore gi puothe. Moko bende neno ka ni yao mbolea to wuok mana kidang' mosebedo katimore ru, kata ka nakodi. Magi gin weche ma bende ketho kram na singo, manifesto nyalo bedo ni maber, mag cheap and affordable fertilizers, to kore neno gunde moheo 5,000. Na gini gunde 5,000 800 gi 40 ma bende ni winjo kanyo ka jatelo maduong' mar KEBS wacho ni kowinjore kata mana mar mondo miti godo. Achaka na kodi kaluwore imake nyaka gi nitie fake seeds mag maize seeds kote mag mabandia ma bende nomaki moheo gunde 18.
Inge ni Sharon, corruption en gima rach ahinya. Mamiyo jogi nyalo bedo corrupt lakini ko gidonjo koro korka chiemo kae, to nitire gigo mang'eny magiketho, magikia. Mokwongo, kachako giwach fertilizer ni, wachore ni moko nigi kuoyo. Kanyo maber ni adui mokwongo mar puodho, en kuoyo. Kuoyo ko ng'ato sonie puothi, to going forward, onge giminyalo yude puodho, nikech kuoyo, en gino mamiyo puodho ok nyala kano pi, macham dwaro. To ko ng'iyo gima ne, ng'ato mong'iyo wach fertilizer no, king'iyo, gima ne Esther Ngari, Managing Director ma KEBS ne wacho. Ne wacho ni jogi, SBL Innovative Manufacturers, ma supply fertilizer momak miluongo ni BLGPC ni, mane gimiyo gi lesson, ne gin jok mane beyo ahinya, mabe no promise ni dhikelo fertilizer miluongo ni organic. Mm. Organic fertilizer tiyo maber sana gi puodho, nikech okomed chemicals e puodho, to en gi minerals ma puodho dwaro ahinya. Ineno, koro ko ne gimiyo jogi lesson, to jogi ne gin jogo ma mani tiyo maber. Lakini bang'e, jogi ochako odonjo corrupt deals moko, to chako supply fertilizer, mawachore, ni oken fertilizer, maber. Mm-hmm. I think yo sirkal temo wacho ni, gito farmers, ya mamoro, oketwani, kigitigi fertilizer mafake. Ma is very, very opposite. Sirkal, mokuongo kae, NIS oninde, nire kamokamoro magininde. Nikitino nego bendi jogi, kogini chakore, to gisengi, to okinyal biro tinyiswa ni gini osebedo kae the whole year, to okinge ni gini ne nitie the whole year. Mano nyiso ni wasebedo kwa chamo, wasebedo kwa keto puothe wa for the whole year. Mara rio, investigation makoro timore ni, ok wan gadiera ni odhi bedo investigation mochomo kamoro. Nikech kodyo ginyalo bedo for 1 year ko trade gigi, keto biro nyiso ni wamako 59 silos moko, to moko ma okumako gi. Ere kaka wadhing'e wechegi. Momiyo gini lit sana, ko watemo wache. To kwa donjo korka seeds.
Jacob, inyalo mana mako parono gi kanyi, nyisa ni jatend piny Kenya loso gi sane.